re tlhoka setšhaba sa gore o thusa gore mošomo wa rena o be le maatla o kgwatlhe. Rena ka borena mo mošomong re a kgona go dira dilo tse. Motho o tla kwa go botsa gore pampiri ya bereka, motho o botsa sekolo se ya bereka, monagano wa ga gona o dia eng? Monagano wa gago santse o bereke o ipotse gore na o nyaka go diang ka gara ga bophelo ba gago a nyake go dia eng. Re le baswa re le so re tlhoka tlhatlho kudu setšhabeng sa gore thusa gore le rena re kgonne go diang go phela re pedise re phise malapa a rena go sasa le setšhaba re kgona go se phedisa re bereke re šome re khire batho batho ba tla ba bereke ba bele rena ka gare ga mošomo le bona ba kgone go phisa malapa a bone gobaneng nto ngwe le nngwe wa itiela ka matsogo a gago.